bintu ati bijya ntaho bishobora ta atahanyoye inzoga atanyoye itabi ariko je ico gihe cyose sinitabi sininzoga nta numwe yanazinye
kurufisa mama wawe umustar ndi bavuga wakuze bimeze gute
eh byari bintu bya bien byari bintu bya bien sana uko do ana shure nize ko batari banzi byarangiyohera sana sana sije kugubwira izi kosa bima ashaka gutikura ku murongo ki bya tirere azogaruka ryari
ah jaba sigara ku dihata ihari
eh aya nakira cyangwa
aya ariko arababeshera ndabitsi ijya ndavuga simvura ni histoire fake eh hanyuma kayiririmba rero abujya uwiyumva ari uyumva eh hari umuntu ashaka kuvuga ati
aha waramvuze
aha waramvuze
byarimeze gute kumva kuvuga ijambo gyo y'urubanza gusogwa gutanga kusaba umugeni uri umukenyezi
cene urashaka ni rasko nyene yabishatse cyane
na na prombe nari mfise mwaze mama namubwi iki kintu ndabigusavye ni point imwe kandi niyo kandi nta yindi mfise kandi nta niyongera ndondere savidini nuri burivuke so utari vuze umenye yuko tuzogenda twicare hajya ayi baturabe niyo badushima azodu batadushimye batwi
je nagira ngo ni gihano mpaye
wagera kuja imbere y'abantu rero wikwize wambara sinda savye mvutano nkizo twambara mugabo hari izindi muhoza umuntu yambara hako umuntu yumviriza nibyo ruko raririmba kaguma arabe ngene wambaye
ariko nibyo bigezweho mama
yego yego
bimbari ivuga tujana ni gihe fuba ku kuma 31 ba
none
ndaramukije kandi bakunza Siren Vibes ndasiye kubahamwirira na mwaramutse nko byama madzuko kenshi ntangwa ndabaramutsogira nzabaze kumenya kwanza makuru yanyu ko mumerewe aho muwamwira nta bidakunda ko munyishura ngo ndabimenye aho ndezera ko mumeze neza Johnny Ozira koze ya nani Siren Vibes TV online yanyu yacu yacu twese numusi rero nibaza ko muza kugirwa ni kana cyo umunsi kubera ko nagerageje kurondera kuvanga akakera nakubu akusanye cyane ibyagyoshe byagejwe n'umuko abantu tugira dukandi kandi nashira mu munsi ari umuryango nibaza ko abantu bakurikira muziki kuva kera cyane nk'iyo mwana jawe ngira ngo abamuzi muramuzi mwese Marie Rose Twagirayezu ndavuga simvura yemwe murantunga kibwirwa n'icumba wala muciye mumenya hama uwundi nano avuga ko generation y'ubu ni Rasko Rasko benshi muramuzi Clovis gira abashumusha ko mwari mubizi abandi batabizi ko ari umuvyeyi n'umwana ariko n'umuvyeyi n'umwana ashaka tuganire rero bimeze gute ku muvyeyi kuri umuvyeyi uri muri muririmbyi kuri akazi ko ukuri umugwa w'umuririmbyi ko ndese ko ashaka ko atakiririmba umugwa kuri imba n'ibintu ndese ko bitamuvamwa ariko kera akiririmba nyene kugenda twamubona akaba ari no muvyeyi byarimeze gute mbega nkaraswa nk'umwana wiwe afise umuvyeyi wo w'umuririmbyi kazi byarimeze gute tumenye ubucuti buri hagati y'umuvyeyi n'umwana mu gihe bakora umwuga wo kuririmba canke kuryohera abantu mu gukora umuziki mwiza reka rero ninjire ndabasanga aho bari tuganire ntumuze kuja kunda tukaza kwigihosha n'umuvyeyi aganira Rasko muramuzi mumaze kubona ibiganiro byo byinshi kuri Siren Vibes rero ndabasaba cyane ntimuze kujya kuri ama TV cyangwa ama telefone yanjye cyangwa amamashini yanjye mfana hano kugira urabe ikiganiro ugume hafi kugira ngo tushe kungurana ububaga bwa ubumenyi hamwe si byo none Nana yabwiye kongira nganire na Marie Rose Twagirayezu hamwe na Rasko Clovis kuri ciza no muvyeyi n'umwana agira tuganirize d'abord experience yo kuba uyu muvyeyi w'umuririmbyi n'umwana kugira umuvyeyi w'umuririmbyi tubwira ukuntu bimeze cyangwa ukuntu ubuzima bwa ukuntu Rasko ndazi benshi muramumuzi no mustare muri evenementiel na mwe no mustaha na bastaha babira mfite tugatuganira batubwirira ukuntu babayeho ukuntu babanye kuva hasaka kiri umwana n'ubu amaze gukura abangina akabateba ka umustare ibintu nk'ibyo reka ndabake kamera kuri mama Makuri yanyu
ni meza.
Asha kubanza mu tsanda ko ndazi ko ni gambiro cyo kwiti online yacu. Eh baramutse.
Ende baramukije mwese muri ko murakurikirana iki kiganiro. Ende bifurije amahoro y'Imana.
Haswa nanda guhaye kazi kandi.
Murakoze cyane. Bagende bavyonda kuri ka kantu mwamu dusaba na utarayivuga. Eh ndeni twarasko. Baramukije cyane. Kuri siren yabaze ko nza kunga ama views na wawe ndaheruka mtuangu sana majambili akufane sana bro ndamufana sana ndarahindura ikiganiro cyo cyose buracya ubungera ko
bo Idris ni we muntu wa mbere yakoze ikiganiro kirekire cy'amasaha sinabiri n'amasaha atatu Masata tu kan tekrar shingin hay. Normal mungkin kita nak kita jangan hawa korang shingin hay. Muka orang buat terus juga orang.
Ini jadi interesan. Jadi interesan cuma sebab kau nak aku buka kuih itu sebelum. Jadi interesan cian.
Awan mata kita harus muslim untuk kira awak kiri just musik gato ayi ki. Mungkin awak mungkin tuh hidup risa kerap buka. Kau mesti awak buka kau korang mewah yang intelijen. Mau yang bili, mau pun buat zaman beri bunuh hidup zaman. Tugatangure kindi ndo gishiganiro kandi nshaka guhera kwanza kuri mama wacu hajyanye tukajinda kuzi kuva kera nkiri umwana twiturimba ndavuga simvura cyangwa tubwire kuririmba kera muri rya myaka byarimeze gute
eh kuririmba muri kijya gihe byari biryoshe urumva ibintu uburi kurakora ukiri mutore gabira kujyohera rakujyohera mugabo ingene gusa byaboneka niko abantu babibona bitandukanye nivyo hari hababishima hari hababinegura hari hababitubwira nababihora ariko urumva ibintu byose bikogwa byose bujya bigenda bifise uruhande gwiza no uruhande rubi ngo twebwe uko twabikoraje nari nkiri muto mu myaka yanje byaranezera kandi sinicuza
Mbega ubunyese ubunye ahubwo niho bivuga ko bifise binegugwa bwatsi umwana agiye kurimba giye kumugiye gutumwanya amashuri ngira duca yaheba giye ku surtout ko nabo bakobwa mbega nakiragi niko zari mu canke kiragi he baho barabatahura basi nagaho
kiriya gihe ahubwo niho byari bikaze cyane kuko urabona umukobwa yari umuntu umengo nuwo mu kigo gusa nuwo kugaranwa umukobwa umengo ibintu byo kuje imbere y'abantu baca babona ko ari gushira isoni ubu baramaze kubitahura kandi ni byiza turabona yuko ari intambwe twashoboye kugira ngo abantu buguruke mu mutwe batabone ati
mwacinze
twarabaciri inzira kandi urabona ko ubuni benshi kijya gihe twari bake cyane batatu bane batanu batarenga ariko nk'ubu urabona ko arabigeme benshi baririmba bakenyezi amaclube bose kandi umuntu akavuga ati ni byiza cyane nibabandanye
ikibazo nje ngira ndiko ndiyumvira ukuntu kira bashobora kubakundana mwe mwari imidirimbo zitanga message zirimo impanuro zigisha urwaruka zikigisha imiryango abarundi muri rusange vyavaye kugira ngo amasource kugira ngo bakritike cyangwa bumve ko hari ibintu bimwe mukomora kuri byabavuye kuki
imico honyene umva baravuga ati umukobwa n'umutezi wanzu n'uwo munzu n'ukunama n'uguma agenda ngira ngo yee hanyuma rero kuri ivyo rero babona ati umwana w'umwigeme aje imbere y'abantu
akavuga
turetse nuko akavyina agatamba
ku televiziyo
imbere y'abakuru ku mastade akurira indege akagenda ati yaragiye amara ukwezi hari yibura yaragaruka ati wewe uyo wubuke mutumbe wubuke mwubahuka ivyo rero bamwe bakayibona neza ati niterambere abantu bakavuga ati ni byiza bakadutera intege ati bandanya n'ukuri murimba neza abandi nawe ati oya ati si ibintu ati bijya ntawe ubishobora atahanyoye inzoga atanyoye itabi ariko je icyo gihe cyose si n'itabi si n'inzoga nta n'umwe yanazinye tukira abana
hanyuma tukaririmba gusa kubera byo bari ibintu umuntu asanzwe akunda.
Ukurinduka mwabikuye ku kimwe cyo giye umva ku mwari muri nabake kandi mu society ya indigoye abantu bakicuga bakiri ferme cyane. Kurinduka mwagukura he?
Ukurinduka je nibaza ko ari impano ko mu bisanzwe
yarabasunika.
Hajya umuntu hari abantu benshi ibintu babishoboye mugabo kujya kurinduka nyene ngo uje imbere y'abantu ukora iki ntakaba ari byubura mugabo nkaho je nkiri nk'umwana nari mu makorale naririmba nari no muri paroisse ya Saint Augustin hajya mu Buyenzi naririmba nkiri mwaka wa kabiri primaire tabandanya maze gushika muri secondaire numva rero ko umengo biriko bibandanya bikura ijwi nkajyumva ko ndarifise nkavyina animation ma théâtre mu bijya tujya dukino two mu mashure nkabona ndi mbere cyane mu bantu bagira animation urumva ibyo kurinduka narabikuranye narabikuranye nico gituma ntibintera n'ingorane niyo ndiko ndavuga cyane ndiko ndakina ko nsanzwe nkina ma théâtre na mafilme aho ugo ruhande je biranyorohera cyane kuko ntabwo ngira imbere y'abantu ko namaze kumenyera public
reka nje gato kwa Rasko c'est vrai maman wawe ni umustar mbwo warakuze uri muri monde y'abastar ndazi ni benshi muzanye ni benshi muganiye ariko nshaka kutubwira tukira umwana kiri umwana kuko ufite maman wawe umustar undi bavuga wakuze bimeze gute
Vyari ibintu vya bien vyari ibintu vya bien sana kuko nashure nize ko batari banzi nantu nagenda batari banzi surtout ko kijya gihe twese twari obije kuraba RTNB yonyene na nindi scene na nizindi filme zaba zihari so ba mama kura n'ibiganiro vyari bikiri bike cyane barafise umwanya muremure bari kwashyira mu indirimbo z'ikirundi kandi iyo bashyize mu ndirimbo z'ikirundi bien entendu urumva izari zari icyo gihe zari izo di kuwasanga inzwi cyane ku ishuri hehe bikampa default opportunity handi naho bikanshira ta jare ntushobora gukora nabi uri umwana wo muri rimvi twamatumubona ugomba gushyiramo ingufu gusumba n'abandi mvume ngo barabimpoye sometimes handi naho ukabona nyine tu opportunity yacerewe ntacyo ko tumuzi mama we turamuzi vraiment ntacyo ikindi handi naho ugasanga nyine muri quartier ni James umuvyeyi aguma voyaja bon gusa naryo umuhari ntiyantwara yagenda wenyine
mu bazima batagutwara
tukaje tujya kuri aeroporo kumutora kandi tukamutwara nkasigara ndarira kasubirayo mugagarutse nyine nkaca mbu umustari urabona zikona zasti duhuze dushasha turatudusha kandi abizeye na vyambarira rimwe uwo munsi vyose nanda vyambaye vyose nazana amapantaro 10 nayambara umunsi wose agahera kandi nkiyaranja bakambona muri quartier ko yaje n'udushokora amaze kubona koko ndushobora gutambara na shokora ingana gutya pako ufise amvi yo kwiye gusa kugira abantu babone icyo kintu uri kuragica ari cyo kibasigure babwiye niyo mama yagikuye ko ari kure atari ngaha chaji byarangyohera sana sishaka kukubwira muganye nagiye kwa rumva ko muhira twamye n'umuryango urimo abantu benshi batoye biwe bene wabo basaza biwe nacasubira ku murongo vraiment izi kosa vraiment bagutikura ku murongo ki byatirare azogaruka ryari
jabasigara kudiha atari hari
ariko arababeshe ndabizi ngutera inkuru ndabizi ibyo ntibyo
oya bari abo bavukana bari abantu beza cyane nta numwe atuka nari doraguza bari abantu ba bien gusa nararonka aussi des opportunités mama dahari narakurakuranwa nkajyana n'uyu cyo nkajyana n'ujya wese nkumva umenga nyine ndaho muganye uramaze kubona kiri aho nuko nari nkuze gato ya muganye umwana cyane tu yari umunsi umwe yigeze kugenda kwe uribuka ko kera kuri aeroporo aeroporo twarahagarara hano hejuru barahugaye ubu ukabura umuntu ngene nagiye mu ndege then ukayibona ngene igurutse sheye imagine nizo farambuye umutwe ya narinzi ni ubu rero se fini ni gisiga kira mu mize se tu kwa rwa mbere je ndayibona kandi nari nkiri umwana muto cyangwa nari nkise nka 2 ans mama cyangwa cyangwa 3 eh 3 iyi hamwe nyene nivyo kurira bikuvamo gusa mugako gumutangaye wumiwe uri kuyumva ati basirekanye ndege yamengira ndi ko ndarota ejo nzubyo kasanga hari eh byari nkivyo vraiment kuri jewe asha kuri presenta byavyo cyane ntunze wewe nta television si wa nta numugenzi mufise ko je mu wanje ta kuri television misi yose na urabona byaba biryoshye byaba ari ibintu bya bon sana vraiment
yatubwiye ko afati ikibano hari ngiye kitamutahura cyangwa abantu batamutahura wowe ni byakwafekta nk'umwana wiwe mu gihe avuga ati mama wawe yakuri ibi nk'umwana bikakwafekta ndati
oya zero ahubwo par contre nari mfise izo privilege ndiko ndakubwira c'était muri côté positif gusa ni kwa kuntu abantu bon ba sigara umva eh mama wanone ko atakigenda hanze haheze nka 2 mois canke turamo iyo ntakigenda hanze yasubira kugenda eh yaraki iyo kumva n'utuntu nkutwo bari bamaze kumenyera yuko umuntu bakoma bagenda guseruka igihugu baza kuri je vraiment nta po negatif nimwe nigeze mpura nayo
warigeze uyumvira kuzo muri rimwe nawe ko undaze kudashaka muri rimwe rase basi kera kubona mama ariko aririmba avuga ati nta ndashaka kumira nka mama
je vraiment sinda kubeshe si kurimba navyo nigeze nkunda oya
niyo ko twaririmbanye muri korahari
eh muri korahari je naririmbye imana pisi eh je naririmbye nubu ndacaririmbye imana kandi j'adore ça mugabo bijya byo kuri stage njewe namenye nikundira amatara namenye nikundira stage namenye nkunda ama instrument cyane Jesse gari njo gituma ndi no muri organisation y'iki parce que Jesse sinigira mfata nibibuka mama kuri Odeon jena mamhagaze kuri nani kuri podium tumeze gutya jena iko ndabaririmbye oya ndiko ndaba amatara cyane ndaba ingene bavuza nguma nirukanga mu vestiaire yabo etunda bingene bacumeka ivyuma ibiki ibintu nkivyo samfasine boku si ntanu ntana tentative nigeze ngira kuririmba vraiment wapi vraiment bikiretse imwe nyene umuntu ari karakora mu jeu nagira ama playback kwa twa dufise na group itamba twagira ama playback ivyo bisanzwe umugabo sinigeze ndabikunda cyane bro
reka nisubire kwa mama hari yanyu umuririmbyi kenshi cyangwa umuartiste arafite ahantu akura inspiration cyangwa akintu gituma yandika gituma akora igihangano cyangwa creation yiwe mwebwe ukavuga wewe inspiration wazi kura cyangwa niki cyatuma wandika nka ndavuga simvura byavuye kugira ngo uyandike wandike amajambo yose ushitore melody byavahe
umwisanze tugitangura hoho twafatira ku mbyino hanyuma jewe igihe nari mvuye inorana umwana wakuriye mu Buyenzi nta bintu by'ikirundi cyane
ubuzi
mama wanje n'umunyamuji cyane abantu nuko babona atamba ikirundi akarimba ikirundi etwa BYZ nyine muri centre ville
yego
ndi mu Buyenzi rero numva ikirundi sinaronka akajyo kanini kuko kimenya gose mugabo aho ngiri ingozi imbyino zaranjyohera gose nkabona ko style ya majwe yahindutse bimo twe twahura twirirwa tura
kumva hari ikintu kigeze umenya
hari ikintu ntigeze menya kandi cyakaranga rero kiwanje rero by'ukuri imbyino nkumva nazikunze hanyuma rero kubera ko nawe umuntu nkerebutse nkabyigana mu nyuma rero njanda nje rero muri orchestre niho naca numva twatubyino rero badushire mu ibyumba hanyuma mugushira mu byuma rero nkaca nibaza nti aya majambo kame ifuye ko umuntu yahasanze koraza umuntu ariko aravyina ugakapita ijambo rimwe ayandi ugasanga kumbure ntajanye
ntibihuye
ucavuga ati reka nda mpanga amajambo nimba ari ugumugeni turushiremwe umugeni tuherekeze umugeni nimba ari ugwiki kukuhaya umukunzi umuntu ashiremo amajambo y'uguhayageza umukunzi gucyo ukebuke ndamenyera kuza imbyino z'ikirundi tuzishyira mu byuma hanyuma rero nkakugera rero ko twakorera mu mugwi muri orchestre canke muri ballet national ko hani habiri hatandukanye muri orchestre zari imbyino canke indirimbo mugabo ziri zirekejwe n'ivyuma muri ballet national naho zari imbyino z'ikirundi zirekejwe n'intambo uko twaca dutamba aho twaje guseruka irundi twatamba intambo z'uburundi bwose tuzerekana amahanga twongera turirimba hanyuma rero umaze kugira ibyo niho uheze kwiyumvira uti ngira karimbo kiwanje rero kajya koko nari nagateguye hari concours bari bayise eco 88 hanyuma rero ndibaza nti ntegure ururirimbo icyumviro cyacye kinzamwo nacye nshaka kuvuga la realite amuvuga uti ndirimbe ikintu cyabaye ijya ndavuga simvura ni histoire vécue hanyuma kayiririmba rero burya uwiyumva ari uyumva hari umuntu ashobora kuvuga ati
aha warambuze
cyane nkavuga nti nanje aha nanje ndi décharge kazi birambuye mu kazima ndabisohoye hanyuma n'ururimbo rwakunzwe cyane muri iyo ekorura ronka priha munyuma barasubira baransaba gusubira kuyikora ndasubira ndayishyira mu byuma rwose n'ubu urabona ko abana b'ubu bigeme bayisubiramo cyane cye biranezera
nibandindira yo nzoza ndabarihisha
niwe wandanye
nibari chance yitwa nde yo ni bensha
niwe wandanye oya je nta kibazo niwe wandanye
mama nacyo yimubwiye mugabo ushaka kubarisha kwe
mama yara yaronse ntumva ko muri 88 yaronse yara yari ubu ni jewe
indirimbo yawe ndabandike
yo si mama wanje
oya ni byiza bituma igumana kanovera n'abana
bo n'abakuravuka bayimenya
nahandi izo hari izo nahembye batariko barasubiramo ziriko zirazimanga nk'iyo bariko barayirimba baba bariko barayigirira publicite ni byiza kandi message nashatse gutangamo ibiri kwibandanya ishikira abandi umuntu akabona yuko guhemuka mu buzima si byiza kuko birababaza ubigiriwe umuntu harimo icigwa hajya
ego ama ndazi ko ama impact positive ni menshi ku ndirimbo zawe mbega harayabonetse ari negative ku ndirimbo zawe
oya reka kuko mu bisanzwe none ko je ndirimba ivyiwanje ndirimba ubuzima bwa minsi yose ndirimba ibintu byo mu kibano ndirimba imbyino zisanzwe z'ikirundi zisanzwe zihari umva impact negative yoza gute kuko agwanse ni troye uburenganzira ikintu kitakuryoheye ni bisanzwe mugabo je ntangaruka biza kungira ko kuko sindirimba ibintu ngo umuntu ngo avuze ngo agaruke ngo bariko baramurondera ngo yaravuze amajambo ngo yaragize iki aho niho haba habaye impact negative n'ahandi ari ibintu by'impanuro umuntu arazakira wumva atacho zimubariye
nta nakimwe ego tubwire rero gato kuba gato twaba turavuga kare umuririmbyi umuvyeyi w'umuririmbyi mbega biba bimeze gute entre relation hagati yiwe n'abana biwe hasuka yatubwiye ko yari yumva ameze kuba afite umuvyeyi w'umusitari niko nabivuga ubonye wewe byari bimeze gute kuba uri umuvyeyi kandi ukora n'akazi ko kuririmba
je mu bisanzwe natangiye no kurimba na jewe n'abavyeyi banje bakiriho nkaho je na twateguye tukagira nk'igiteramo tukaje kukigira nko mu buyenze hajye muri Saint Augustin nyine hari sare nini bahoragiramo ama spectacle cyangwa amane intuze ya masore dansante twagiye kuririmbira hajya je ntaryoherwa abavyeyi banje naca ndabatumira papa na mama kicara hajya bakabona ingene ndiko ndaririmba no muri bo bakacabona ati aha bya bindi nta kibikirimo naha abantu bavuga ngo nubushize bise nati ka nta kibikirimo bamba yawe bari kwije ari kumwe nabandi bariko barimba ibintu birimo impanuro biryoshe kavuga ati oya bwa bundi ntakosa nukuri hanyuma je nkaho nkaba numva nti ndatekanya abandi nabo bo bigaya bakavuga ati muririmba murara muraririmba murimbana n'abagabo muririmba muraja kuvuza mwijora hantu navuga ntice muhira bavyumva nta wundi ndiko ndasaburuhusha hanyuma rero ikintu nanje nacangira abana banje narabatwara guhera no kukazi akazi akabona ingene nkora bijya twagira byo gutamba kicyarakaraba Provisi
ndibuka barangirisha ama grande care.
Naramunda ndibuka ko namujanye dufise mu Rusiya mu choreographe aramutesta ngira hafi isawe amukomesha amashi amugirike ugirike amupimye amukoresha mapa amwereka ibike ya ritme ntuzenya amumvirize yuko mu mutwe yoba afise ritme carambari ati umwana wawe ni ari cordone koko ati kubona ibi bintu ariko arabishobora ati ndiko ndakomplika ama movement ati mugabo arabisubiramo akabitora ati c'est que afisa kanu artistique muri we
benyo havuye na ibintu byo kuvuga ingoma je navuga ingoma kuva muri primaire mushuka muri secondaire nko mu munani gucyo
cyane mama yabikwigishije
byavuye aho kuko aba baratamba hariho nabandi bavuze ingoma kandi wasanga bose ndabashitsemo ni vya bindi uja muri ahantu hari nk'abantu nka 50 savidira aba mama bose ni ba mama wa gushika no mwibarabara abo dora ni ba mama nta indi zino shohora kurunkuba gukuba wabonye giye kirekire abahungu nabo babari nk'aba grand frère babari ba tonto wasanga ndi kwizosi juyu uyu agasanga rekangirisha amagendera uyu reka mvugisha ingoma jukugasanga niho hantu hanje jese
wallahi
mu muziki kuvugira mu ni byo nibereyemo
akabiraba akabikunda hanyuma je rero nkaca mbona yuko ni byiza umwana arabiraba yumvise bimurimwo sinzabimata yumvise bimurimwo akabikora yumva bitamujaho akabireka nkuyu yaciye ajya muri ibyo mbona mu byategura byose bigomba muri
muziki
byabire mu muziki ahubwo hari igihe n'ibiraka sanumva ati turiko dutegura
ndamufyondera
kambari ati ubu turiko dutegura isabukuru y'ibiki isabukuru ikinjana cha
mama rafise don kuko ariho igihe tuba dufise nk'ikintu
runaka
dukeneye ururirimbo kandi gwihuta kandi gwiza nta munsi n'umwe arandika ururirimbo ngo barukosoremo n'ijambo rimwe kandi mu minota ni mu minota si novuga ngo ni n'umunsi mu minota aricara akagwereza ururirimbo rukwiye mu kirundi ciza cumvikana kizima hamwe badashobora no gukosora hama abandi nkashyira muri studio abandi bakaririmba ugasanga muri mu munsi umwe ndafise ururirimbo rwanditse ama lyrics ahari nkamfise n'ururirimbo rusohotse ruvuye muri studio rumeze neza
Urumva tuba turiko turakorana tugira ibintu byerekeye iki n'iki ubona hari ururirimbo wogera kandategure bagaca bagenda ngo umvirize ingene barukoze nti ndabakoreye nkofe urahenze acangira nkaraba ingene bariko barayirimba kandi nkaryoherwa cyane nabo bakaryoherwa
none rwarimbwe amaze kubona twari ibyo ngaho indirimbo yindi yayanditse kugira ngo jane ninde namubwira ni mama wanjye yayanditse ayo iyo kweri ni sawa vraiment reka je mfate umurongo ni bon kuko hariho respect namaze kubona ki exist hagati y'iyi generation ya mbere y'aba mama n'izi generation zindi kamema aravuga ati ibintu bikozwe n'abariya aye ni respect kabisa ego ni originalité kandi c'est vrai indirimbo zose mama maze kwandika ugerageje kuzumviriza zira ramajamba mu muri kirundi uyumvira uti nari nkirino meruka kurikoresha ryari mu buzima kyumvira ugasanga n'imyaka itatira hera utarikoreshe utarivuze utunumvise n'umuntu arivuze eh ugasanga riroroshe kameme kuri ico oye byaratumye nkunda ni kirundi narakunze kirundi cyane mwishure arike vyango rambaye kirundi jame oya kuva mu byinzo n'ubiza
umva rero ni ibyo aca ucubona yuko acakurana ari ako
maraso y'umuziki
na muri umuntu aho aravuza aravuza gitara aravuza piano nu yaravuza batiri
twi wanje mutoyi wanje arakomeye arazi gitari cyane
gose
avuza kwana kwa kwa Evra eh
no cena mbona muhira haraba jene baza ngo abigishe akabigisha cyakabigisha
umva abana ba muri make umuziki bace bakurana mu maraso sinivyo bashize muri bonye babyirondere
bonye nta numwe je nta
ega biraza izigituma biza kamano kubera kenshi wirotruva uri muri ya monde nyene ubu uri muri ya monde kandi iyo monde plus uyijamo ego il est vrai ni mon petit frère ni jewe nta numwe yafashe ibyo kuririmba ariko ama instrument canke iki usanga bikuzamwe ubishaka utabishaka birakuzamo tu
yego kandi je birangyohera
kubona abana baba barakurikiranye muziki iyo baza kudakurikirana muziki
uya nta na kim bari gukurikirana ibindi mugabo
nda twarize on a fait des études on a fait l'université
le muri wa tebe
oui je suis fonctionnaire
n'uyo muto yari muri université
nawe nari muri université
uwono ico no gaya ni mugihe umwana aca he bishuri agashaka kugira ko nka kujya ku iwacu twe twaca tuyagarukiriza ngaho kubera tukibishuhiye twumvume ngo nta akazi karabonetse nako nyene naye handi ubu umaze gutegera uti ubuzima ni ishuri banza wige nibyo bindi ushoboye kubifatanya ni sawa
twe twaragize chance no kuvuga twe twaguye mu muryango since narabona mu bagenzi mu babanye ingene wasanga batinya abavyeyi akajya ku ishuri kubera inkoni akajya ku ishuri kubera kubera yatinye mama yaraduhaye freedom mu buzima yaratubwiye mwebwe ubuzima bwanyu buramize gucya ibimubona biringa ni ibinyene kandi nzopfa ndabiriye jewe nzopfa ndabiri nije nabironde nzopfa ndabiri so no kuvuga murajya ku ishure muze mugira ico mwimariye mu buzima mukimarire n'abandi utrisora nta numwe nzokwirukanga inyuma mama ntigeze nyirukanga inyuma vraiment bon naragorana c'est vrai mugaye certain moment byarahagaze
ya icambo nama mvuga ni mvuga nti CJ uri kurigira ni wewe wiyigira
ati we nubikore kugira ngo jewe
neze uri kuranezereza oya
ambwa jewe ajye wanje najya nyene najya nyene wowe utabandanije biragusha so iyo umuntu rero anze kubwira ati biragusha cyubona ko habavye wa sigari wazati bya vre bwa bindi ari niyo byakwama sinzo murondera
oya
cyuca kwishura ni ibintu biri simple kandi rero ico oye nagikunze cyane parce que ntitwigeze tubeshanya twebwe tu ndosa amanota mabi narayimubwira ebana nakoze fosa kangwe asaho acasigaje ibice bibiri gerageza ibindi bice ukoremo neza ureke bufyinyi urike ikintu biki nkabona ko kamem ntandi umutima ariko aranteye intege kamem kuko twe ntitwigeze dukubitwa muhira bra oya twe ntitwigeze dukubije naramukubita petit frère
Erega inkoni ishikiri gufa ntishikiri ngeso
icyo
nari maze ugitegeye
je nagatwika pole muga mama je ntigeza dukubita se yo muga yaratubwira no petit frère bumva ni muto kuri jewe mugabo ni wa wundi atigeza ahagarika yagumye yiga bo ni pastori umva cyayiga gusumba azi n'icyongereza je nitangura cyari kigoye cyari kigoye mugabo urabona ko kamem kuberaho ration tuba dufitaniye twibwe muhira nta muvyeyi nta mwana turayaga byose turacokozanya tuba turi benshi yari gibambaza none mama ukumenga kumenga murumvikana sana nambwana no jewe ni nka sister wanje jewe mu sister ndamubwi ebana ndashobora kumpamagara kugira ndamutere inkuru gusa ikintu kugira ndamutere inkuru cyangwa kampamagara kugira ntere inkuru cyangwa ibyo bindi uranyotewe ingono ni mwira ndakugurire kamwe nkagenda kangura kamwe ataka indi kinjanye ntagiye ngo kubira habaye ikibazo cyane tugomba kuvugana nkahaca cyangwa je nkambwira amanda gukumbiye ngo ni ibintu twakuriyemo aratwugurukira aratubera clear ikibi murakizi niki iciza murakizi niki ibisegaye kare twese tubeho umwe wese anezerewe mu buzima bwiwe naramubwiye mama uzina makuru jewe vendredi samedi dimasinzo tazotajyari kwa mbere sawa
nana kuba tuzurara he
ya kuko yabaza ati jewe
wari utwari responsable ashobora kuyimenya
naramuhaye responsibility mu mutwe ategerezwa kubishyira en pratique simpaka ndamuguma inyuma simpaka ndamwirukanga inyuma ategereza kubimenya jewe nicyo gihe wasanga ari ibintu ngiyemo peut-être vy'abaskuti cyangwa
iki
gasanga niho tugiye kurara yo sino jewe sinakunda kurara hanze arabizi ko nikundirana nakunda no muhira nasohoka c'est vrai mugabo chaque fois nategezwa guta parce que kwa mama ndazi vyo yankara mutahira ko mwijoro ese ki normal twa mu makartie ari mu bibazo rimwe na rimwe ntumenye ryari biri bube so vyaba vyizi mu vyabo nakuri ruhande yibwira ngo nibave barasa kuyumvira ngo umwana ari he sas quand même cyari kintu ciza kudushiramo icya mbere na mbere iyo responsibility yo kumenya yuko ubuzima bwe wawe ugomba kubukurikirana atamu vyakuri inyuma ari kugakanu ngo ugomba gukora ibi nibi oya kandi gushika no businda mu desef n'esingo jemisi jesi
ndabimwibaritse nara ku desef
oya gender zonzo bibanze so much great
bara tumu telefone tumu baratibera asko nara ku desef
numbonera bimeze gute
yega tuzuye mu za mingi friend ya la fois prochaine so bazaga tako dasko tarakugora na mama zobaza gita kugira yabaze kora atagora shahuta aramugora kera mu kusiga gora
ni ho yoba mara maje nukuri
yo
hava vyuka hava vyuka
azuko kumara maze na shaka bon en fait abantu ku bantu bakurikanye rwanza gwa yego mariage niyo kuvuga ijambo vya bimeze gute kumva kuvuga ijambo gyo y'urwanza gusogwa gutanga kusaba umugeni uri umukenyezi
Jena uwa shaka ni rasko njene ya visha ati chane yariko jena angora nefse nzu kufugi jambu shika
warana bimenyere
jena anabibuze nereko nafuga ni igihe nigihe ya sangira jena vuzi jambu kihara gani randa vugi jambu waronze diplome hoho kubarugu shima niwa heza kivugiri igihe ya heza ya presenta memoire naravuze none aho hose naravuze no munsi niho noreka kuvuga
niho byona ni
je bijya noneho rigabujya bujya umubyeyi umwana niwe afite ijambo yovuga riba rivuye ku mutima gusumba kuzana umuntu
uhanze
ngo havumvugira ijambo ngo mutuma banza kumubwira ibyo avuga banza oya
ufite kimwe mama nuko atagombye kubishimangira ariko jewe nikintu nari nkeneye gusumba navuga ko nari nkeneye ko na mama ari karansabira gusumba uko jewe nosaba nkaronka byari ijambo ryiwe ryari rifise impact nini gusumba urubanza nyezi na twari tugiyemo bavyumva kuko uje kuri jewe do nari ndabizi ko nta wundi muntu dufise mu muryango bamusumbya ikirundi sase do abantu baba bari muri dote ni bake cyane kubana amaze guhagarara imbere kuva yagatangura kubahagarara imbere kividin ntabwoba ntaki ijambo ararisigatura bya ijya gatatu nimba hari umuntu kuri yisi anzi kuva kuri A gushika kuri Z n'uyu muvyeyo so nta kuri jewe nuko nyine umuntu adashaka kwisabira avuga ati urumva jewe na nje kurondera iyo biba byagashoboka ninje naye kuvyivugira mbuga ko mu bidashoboka umuntu nari mvise wa kabiri ashobora kubanzi yaruyo so urumva kuri jewe vyari bifise impact primordial ya indigi iyo atari kubikora ibintu petetre vyari guhava bigenda nuko kuko ni je nico nari nshaka kubona sivyo c'est vrai wajya abaravuga ngo imanza rimwe na rimwe turazikora ugasanga nami ndabwirano benshi ni hari gihe we kare umuntu mu rubanza rw'iwawe ukamuha ikibanza kitabereye umu je veux dire umujija ku kintu uzi neza yuko uyu muntu uramurenganije pe importe kwa bari ari mama wawe ari papa wawe ari inde pe importe kwa bari iyo yakuguye nyuma iyo yakubaye hafi abafise byinshi aba afise ukuntu ashobora no kugusabira biri real apana biri fake bimwe by'ukuri general mama ari kavuga ati jenje gusabira umuhungu wanje nivyo bindura abantu umuntu ari karavuga ijambo mu maso ukabona ati sevre umuntu arashaka gusabira umuhungu wiwe si wawe ndaje gukina kugira ngo nyine baryoshye amajambo kujya ivuga mu kirundi j'avais pas cette intention uko nari nzi uko amajambo uko biba kose yategereza kuryoha mugabo ikindi cyongera ko je nategereza kuvyumva kwanza ko ndavyakiriye muri jewe kuko nicyo nari nshaka nta kindi nta na prombe nari mfise mwaze mama namubwi iki kintu ndabigusavye ni point imwe kandi niyo kandi nta yindi mfise kandi nta niyo ngira ndondere savidini nuri burivuke so utarivuze umenye yo kuzogenda twicare hajya ahai baturabe niyo badushima zodo atadushimye batwi
cyane ngira ngo ni gihano mpaye kubera imyaka nayo maze ngo mandakubwira ngo rongora
oya nani byambwira nari namaze kumucika kera uva 2015 je ni twabana naye narigiri bwanye navuga ati simpe kumbona
ahubwo twarabonana
je si cyo kumara insomene ntagiye
muya oya
ari gutatabikubwira
ni nkuko naho byogenda gute bizongora kuva mu yindi karitsi atari muhamuta kuva muri muha agihari biragoye foko niyegeramo urumva rero byara c'est vrai il est vrai qu'il y a des vyarazanye polémique kandi itahuritse parce que ryari rya mbere twebwe muri famille wacu vraiment nitwigeze dukora ibintu uko abandi bose bama babikora iyo don vraiment Shayo twarayibuze kabisa tugomba gukora ibintu uko tuvyumva first of all hanyuma abandi bakaza mu nyuma jewe abantu bose barambagiye ati none byagenze gute rabgane ibuje simba ni gitangaje kirimo gitangaje nta kirimo
ne
yavuze ikirundi nabi uko kitavugike yavuze igiswa kuko navuga igiswa iri baraba ni ikirundi ni kibi mwarabitahuye no ni kibazo kiri he sidatahura ikibazo cha wango nukwira atari umuga ubugabo bwonyene nibwo bwari bubuze hajya na okay umva rero ivyo rero ni kibazo cy'imyumvire y'abantu
batwo kwabo hari abantu babishimye cyane cyane abakenyezi baravuze ati turashoboye ati nibyo wowe umwana umurere akure hanyuma unanirwe no kumuvugira ijambo ibindi byose warabishoboye hanyuma abandi nanga cavuga ati ntibibaho bijya bavuga ngo ikengwe nkoko kazi ntibika
naho ni ibintu wabaye nk'uko vakera waramaze kumenyera kuvuga ngo ntibibaho mbwa bigakunda
ne navuga ye bigakunda ibindi byose navuga ngo ntibibaho nta muntu aja
deza avaye ko jengira mariage jena mesabi ibintu bibiri imana mana uzome sinzoro ngore mama wanje atakiriho jamais kuko ndabise ikintu cyakwazo gukora gikomeye cyane n'sani mana ndagusavye igihe cyose nzorongora nimba nzobangenda n'amaguru umuguru wanje tuzotembera nimba nzoba ndi kwikinga tuzojana kwikinga nimba ari moto niyo nimba ari umuduga uwo nzomfise wari wose n'uwo nyene nzogiramo mariage ibi bintu zobinyibutse umunsi nzogira mariage yave 2 ans ndi ko ndabibwira imana ibi bintu ndakene kubinyibutsa so kuri jewe ivyo nari nkeneye kubugeni bwanje byari bibiri byose byarakunze nari bon sana nari bon
kumakanzu ya jore na ruje na vera twambitse
la la nani mwari mubere
nako katuga abantu bazakiwe yagiye
naka katuga kiwe akadeko e bien
abantu bambize ngo cyo ngura ari inda ngo gutwara umwana w'abandi muri umuduka uraza amakereye twayikubise mu mbere tutaragirana na mariage yari menshi gusuka
wenga ni gyambira kagiriye
nahubwo je nje nari muri nziza kurusha n'abagenzi
eh abavyeyi bari muri nziza vraiment mugana naje kari gasaneza mabakogeje bagasitse manikire
bwa gusa nuko twaguma twe numwe ngo havaga pfa mpagumye yindi izindi za reserve ngo ngo ikazi ba motel bacha bacha
pole pole ni mabwiye pole pole DJ pole yari prezida wa komite yanje yagombwira ngo Kujenda kugira inyoma bro. Unuzane ibyo bintu byo wagenda kugira inyoma ngo ari hose. Jena sitse no ku mafe ndahagarara ndaramusabana. Eh go budoga kanje. Turi mahe nta yindi nta bibibi ko namye nanka mu buzima ndanka guhagarika abantu kubera je mfise ikintu ndiko ndakora ngo babanze bahagarare bandindire kuri ndi muri cortege ya manager y'imiduga 30. Yumvire nk'umuntu atwaye mama we wagwaye kwa muganga agafira mu ibarabara kubera je ndi kongera mariage ndiko ndarengana bakandindira urumva ubu kriyambuteyaje ukibagira n'abandi n'ibindi zindi shingano ku buzima bubandanya bwani je nzogenda nk'abandi nk'umwene gihugu asanzwe muri iki gihugu je natwaye imodoka yanjye turajume après iki dekore bijya vya mariage namba yese bisanzwe mugabo kari dekore ndabo numva nesa vyo ari vyabo
mega ukagumitse ko nye ntakuntu kwabikorera kandi ukatugazwa kadeko
abantu
oyasha
yewe nararo
yashaka yemeze n'abataje ati mwawe wonye koko
nararongora mukaduka kandi antuke byari bigeshe ku bantu batukiri mayaje yawe yari mayaje nziza antukiri mayaje meza nagiye
y'abapayo nyene mayaje y'abapayo erega bigomba kuba byiza yagugora ibintu nuko
no ibintu byose bije byiza mari byiza
eh no no mama umuntu abakwiye kugira ubugeni busa nawe
bwiwe
kuko twese nidusa sigomba kugira dekoro nk'iyawuzi kuko je sindi wuzi ariko usanga ndakora n'amakurere hamwe n'amashugwe canke je nkakundi amatete y'ibiki umuntu wese niho hava creativity ubuzima dufise ni creativity iba iri continuer mu byo dukora byose cyo gituma je nishaka stage gusumba aho twe twicara je na madame
wenga ni konsere mugenzi
kubona stage hajya vraiment je nari hoza
Igiye misaba ndende ko mudabe nankura na imisi narasuka amaziba zirezi uhora kumwe na
bagacwa
bagacwa twizera ko atazonye bakandu bo rasuka dukoranye gande mama cha bagiye ama konti yanje nizera ko batazosura kuyi
oya vraiment ubu twarabisenge vraiment ntibizosubira kwa jina la Yesu
amen mama mukurangi sinzi ko hari nka message wotanga ku bari imvye bubu mugacane cyane bo bigiye mu cyangwa bakenyezi kora ko hariho hantu waciye bari ko baracamwe ubu bashobora ko batazi wabwire muri make uruzi bako baragenderamwe n'uru bagwi bavuga gute ntukwite ibiziba ikiziba ari uruzi bamenye inzira bacamwe
yego tumwara nibumwe nkugo namani ko ndabaha nje ndabatera intege n'ukuri courage babandanye iyo ngabirano bafise izo mpano ntizipfubusa ntizibapfwe kubusa cane cane bategura ibintu bariko barerekana ntibashire ubushizi bw'isoni imbere ntibashire ubustari imbere ubweruzi cane cane kuba umustari nibisanzwe umuntu bagukunda bakaguha yagiza ni byiza mugabo ibica bituma rero umengo mu mutwe naho hagira hamere nabi ni byiza yuko ikintu gikora umutima uri munda hanyuma biguhiteka
biguhiteka wewe nyene kubikora bihiteka igihugu cyakwibarutse bihiteka abariko baragukurikirana abigemeye bariko baraduga ubu ni byiza babandanye baririmba bafite amajwi meza meza bategura ama text yabo composition ukarabuti uruhimbo niko ndaruhimba harimo message harimo amajambo agaragara vide unakavuga ikintu ukabo vide de sens kibaze uti none yashatse kuvuga iki yabuze ivyo avuga banze utegure text utegura amajambo hanyu mushire mu muziki canke nimba umva umuziki ari ukubangukira urondere kubanze urondera amajambo uyatunganye uyatondeke hanyuma uririmbe n'umutima munda wagera kuja imbere y'abantu rero wikwize wambara sinda basabye mvutano nk'izo twambara mugabo hari izindi mpuzo umuntu yambara hako umuntu yumviriza nibyo uri kuraririmba akaguma araba ingene wambaye ya
agasamazwa nibyo yambara
agasamazwa nibyo yambara urumva umusanze akumviriza message uri kuramuha akabanza kuraba iyo mpuzo iyo yagarukiye mu gukata muri mapasura akarabi ibiki ivyo wagize
ariko nivyo bigezweho mama yego bimbari bivuga tujana ni gihe fuba ku kuma 31 ba
none kutaba uzi abaza kukuraba bose ko wewe mu bisanzwe uzi ukuje imbere y'abantu igihugu uravuga uti ukuntu je mbona nosiruka naho ho bari imbere y'umukuru w'igihugu naho ho bari imbere y'abanyeshuri naho ho bari imbere y'abana naho bari imbere y'abatama n'abatamakazi ndabona yuko atamakenga ukabanza ukaraba hanyuma ngo kashatse none na wikwije ashatse
eh bari
inone ukikwize ugashatse aho ukagira iki hanyuma ukabandanya babandanye prema mu ni byiza
makino kumenya ngene wambarira event ahantu giye wambara gute
aba abari buhaze
ariko cyane cyane bakore izo ndirimbo zaha bazihe akanovera bazihe na
ubutumwa uye kenshi ubu muri imyaka turimo beat no kuvuga umudiho urakomeye cyane nibaza kufise point nini gusumba majambo
sinakugushigikira
no urazi gituma ndiko ndavuga parce que hari abantu dufise nga bakiririmba wanashima nk'izi style ba Bernice de Belle bande hari igihe umuntu icyo marakimba karimbo nkako nyene vraiment umwe wese aragafise kamwe tubiri ariko urumva nitwa turimba umenga ntashobora kutubandanya umenga yaragakoze kuri kangeze yo ni gapashije reka nsubire rero muri vya bindi vyari ingombe banzi kavuga nka 30 minutes akaca kugarimwe canka gakomenda ururimwe hamwe ndirimba kacihe
oya mbijya no gutandukanya hariho ururirimbo nyezina ushobora nuko ushira kuntuze ukaregistre na nururimbo uri kurakoresha animation kuko animation ujya parti y'umudiho iraba nini kubera kumbura abantu ariko baratamba ugira ba natwebwe turi ko turanima ururirimbo ntucurukwega gose ngo urimbe du début à la fin uragira hagati ugakupa ugashiramwo bakanima bakagira parte y'animation ikaduga bose bakumvikana wa soliste accompagnateur bassiste pianiste batteur bose bakaronka akaryo kuko umuntu abumva mugabo ivyo ni mu gihe uri imbere y'abantu uri kura muri animation mu ruririmbo uri kurashira kuri CD cyanke ku ntuzenya gucya bari kora baragwa registra shimikira kuri message kuko yego
ndako sindi suka ba DJ bari d'accord
je ndi d'accord ko yankunda umuziki
erega DJ ntashobora kukwempoza ari wenye n'ururirimbo
aho barazempoza ushimye arashobora kuvuga kare ga partika akaga kupaka akajaga kubitamo muziki udahera rero
oya ivyo rero
ufeti ni
arrangement
zindi ziko zizubu ariko nkuko wabivuze chaque fois nibaza yuko ni umuntu ari kararirimba igituma indirimbo za mama kera gushika n'ubu zigifise message iri important nuko deja baziririmba zigana abantu zigana ibintu zigana igihe barimo canke iki ifo kubarondera source ya inspiration kandi ziruzuye ibintu byo byo gufatira ko ni byinshi abana abigeme abaki abanyeshuri ni
ubu buzima turimo
tubayemo
byose byo na ma composition
monde za trauma tata bakaririmba ubuzima nyene tubayemo bakabushira ni evidence abantu bakabumenya amumuntu yibona jewe ndisi radiko ndavuga simvura hari umumama umukobwa umwe chaque fois iyo yumvise ntashobora no gutamba aba ariko arayumviza urabona kumwumviza ijambo ry'Imana niko bameze ariko akaba ariko arajyakira muri we
arizirikana
tellement indirimbo kuri we nta n'umudeho yumva yumva cyane amajambo alors il faut que bamenye yuko mu bantu bose baririmbira si bramo bamwe hayimo bakore ko c'est comme ça que munashobora kuduka
yego
uje kuri jewe mu ndirimbo amajambo arakonta cyane kurusha umudiye ndimo nibaza ko hari abandi benshi bameze nka jewe rero abarinzi bacu bagerageze kuduha message cyane n'umudiho mwiza bien sûr umugabo mu message cyane cyane reka ndabashimira cyane kwa mwaduhaye kaze
Nagenda bashimiye mwebwe mwimvire kutuganiriza abariko baratwumviriza bose mwese ndabashimiye
Yego Rasko merci beaucoup
kandi Ah no akozisana nawe je gutukira ubu twagira tunywa maro yare na mama ngahi bararikwe
Cyangwa manga yasasura gutaha paka monipe Sinanguma
Oya no kuri senda munyotera
Oya genda tunywa
twe No ntimuturibira wasakano gatowe
Oya
Murase
Numa ntituranywa ega muze turimba twanyoye Turimba twanyoye
Umunsi twagize igane wacu kuririmba kize wari kuririmba
Muzontumire mwagi mwaka muko muravuza nubashaka kuzuza kuba muko muravuza Mama aravuza batterie uravuza batterie
Tivuye kera vuza gitari hanyuma tukugira akantu ka famille
Kindani. Nibaza ko abantu bavyumvise batterie, guitare, famille, musique, tanzoririmba.
Awa.
Ndabashimisha no no savye kiganire bibaza ko mwagiye ho cyane. Musaka ma commentaire yanyu yari Mama Rose, Twagirayezu, na Rasko. Clovis kwa tarizi Rasko original. Rero mwanda mudukurikirana dukora ku bwanyu mushaka ma commentaire yanyu ibyo mushaka mwanda zakurungikira ama commentaire yo mungu ayishure. Hama kuri Facebook nange na turako nda cyane Instagram nuko hose mudukurikirana ngira ntimuzo tuzubanyoteza ko bavuga ntizubanyoteza ni biganiro byiza. Merci beaucoup.